Perezida Ferwafa yifuje no guha igihembo afande senior defense advisor yifuje kandi guha igihembo umugaba mukuru w'ingabo yifuje no guhigembo kandi honorable minister wa defense